Kala waari may sidee wax yeladan ku gaari